ndzi yimile haleno ndzi yimela vabukosi lava vakamaxakadzi wa malenga wa gunyule wa xangaxivi loyi wa ku endza mahlwehlwe vaka hohlwana. Allow me to note as a colleague, Professor Majoko and Mrs. Majoko, Nasisi Helen, that this is a very difficult time for you, and we recognize that. And I want to thank all the speakers who spoke before me. What they don't realize is that they have comforted us all as a community. You know, there is a song in the hymn book. Hymn number 279 is a song that was written by Reuben Tolakele Taluza shortly after the Land Act. The tune of that song went something like
Silusapo lwase Africa sikhalela izwe lakithi Silusapo lwase Africa sikhalela izwe lakithi Zulu nomxhosa nomsuthu hlanganani Zulu nomxhosa nomsuthu hlanganani Skala ngelende umthetho mubi owawelela amanxusa eyokhangelela thina luhlanga ukuba silithengilizwe skalelengane zabo baba ezimihambi ezweni zingenandawo yokuhlala elizweni lokoko bethu.
Se loko ri ta fika hala ka hina va ri humesa marhumbu va cukumeta marito lawa ya original va nghenisa lawa ya ku na ndi haka wa nhlangano. Nhlangano wona wu tshasekile wa laveka wa timbilu kambe that's not the original. So originally it was a song about land. Nyamuntlha n'wina va ka valoyi xi mi mbatile ximbate lexi xa lunya loko loko mi hi vona hi yimile haleno hina va vukosi hi tile ku ta mi tivisa leswo eka ntlangu lowu wa khangala 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 wu nga ntlangu wa ku nyiketana hi kala leri ra ku hisa a mi tshin'wexe hikuva kala leri va ngeteka kala ra wena na tshwa hi ndzilo a ri siyi muti a ri siyi tiko a ri siyi muganga loko namuntlha mi hi vona haleno ximutanini xa Jojo jaha ra mulobyi hi samanisiwile hi vusiwana nsati wakwe a ku vuyani hinkwenu ka n'wina namuntlha mi ta hlavelela mi phokotela mavoko loko mina ntombi ya ka macevele wa ndhove ndzi ri karhi ndzi cina ncino wanga wo hetelela kutani hi tile hi ri vangati hi tile hi ri vangoti hi tisa xileswi hi khomiwile hi gwitsi ra le moyeni ni le nyameni eka magome hinkwawo ya misava ni maxangu hinkwawo ya moya wa munhu eka mafidzula mafelangati minkenyengwani hinkwayo nkwayo ya vutomi ku hava swo fehla ku fana ni ku feriwa hi manana. Tolweni wa masiku loko wena Helen na Xisana mi tshuka mi khugukile miwa mani Emelina hi vona a va mi tlakusa va pfurhetela laha ku nga tshomuka kona va ku miyela n'wananga swi ta hola miyela n'wananga swi ta hela namuntlha swi tiveni ke leswaku loko mo tshuka mi khugukile mi fanele ku sisimuxana ni ku mbuwetelana hi n'wexe. Tolweni loko mo tshuka mi humelerile eka matshalatshala wahi kumbe wahi ya vutomi Mishitiba katele shwa kumunu wo sungula e kumitemendela ni kutangela kuhumelela kangwina. Ariye mwa Elias. Kambe na munta mitafanela leswa kumidionda kuhoyo zelana ni kukuchetelana. Wena shisana na sibara wa wena mongwe na nsatu wa wena na sesana makwenu. Hambiloko vanhu ba misava vanga mitanukela. Mana wangwina Emelina angalanga tsukula, angalanga milangwa na siku na rinwe. Kambe namuntlha se mitafanela leswaku mi tiyisana mi nga tsukulani. Loko mi tshuka mi tikuma mi ri emahandleni ya tindlela, mi nga ha swi tivi leswaku mi teka ya ximatsi kumbe ya xinene. N'wa Elias a ri ye a mi letela ni ku mi tsundzuxa khale. Namuntlha n'wina mi fanele leswaku mi letelana ni ku tsundzuxana leswaku eka ya xinene na ya ximatsi ku antswa yi ndlela. Na yena malume Jonas ni n'wi vonile loko a ta haleni mahlweni a ta vulavula. Ni swi tiva kahle leswaku na yena loko o tshuka a dlonyoriwile a tsutsumela kwala ka sesi wakwe a nakeni u kulele kwala ka sesi wakwe. Namuntlha u fambile makwavo kutani wena Jonas u hundzukile jelani wa jelani. Namuntlha hi wena mugiva lowu vatukulu va nga ta hayeka makungu ni matshemba ya vona eka wona. Inaka hi vula sweswo hina vavukosi hi ri hambi kona yi tirhile entombi ya ka makuhana. Yena a ri murhungi, murhungi lowo rhunga xisaka bya nyenyana. A rhungela hina vana va yena, a rhungela hina tiko ra yena. Mafurwa va na xivuriso va ri petit appetit l'oiseau fait son nid. Kantsongo kantsongo xinyenyana xi aka xisaka xa xona. U xi akile xisaka lexi n'wa Elias, a xi vona xi tiyile a xi pfuti. Ndzima ya n'wa Misisinyani ya n'wa Elias yi lo tlanga ndla erivaleni. Rakwe fusi u ri khatsile, yakwe ndlela u yi fambile. Hi yo mhaka hi nge n'wina vatiko nyizani mi kendluka loko n'wana nyanisi na Misisinyani a ti fambela khwatsi a ya ekaya. N'wi phopheleni mberha a ya mamisa n'wana wakwe a vele. N'wi tshikeni a ya vonana na makwavu Doris. N'wi tshikeni a ya faya na Mataya na n'wingi wakwe n'wa Njhinjhinini. N'wina va ka Maceve, n'wina va ka Makuhele lavo kuha va kuha ni swihlovo, n'wina va ri kaka lero bava, n'wina va ka Ndhove Maleanhamu loyi wo famba hi xindhakwandhakwani a endlela ku kanganyisa valala. Hi ri hi yoloye n'wa Elias, hi yaloye ndhambi ya mpfula leyo ka yi nga xi loko yi nga se khinsameriwa, ndhambi ya mati xisongantshuri a ya chela elwandle. Loko a ta fika kwaleno a ta ka kona n'wa Elias, loko a ta ku jaja n'wi qhavuleleni. Hi yoloye ntsandza va n'wi vona enyandweni le ka xisiwana, hi yoloye u ganyula a kongomile le xirhomberhombeni xa n'wajiwawo. Hlanganisa ni ntombi ya ka xibule xo bula nhova hi ku hlota. Magiyagiya tsutsuma wele saveni a va landzani isigidi sokonyoka lava ka ntumbari wa misava n'wana xoni. Mathuthukwa xivabya hi mbitsi tinyonga va nga dzimanga va dzimile ta van'wana. Lweyi i n'wa Elias wa Foxolo wa Ndhove wa Macevele wa Tipani wa xixanga, wa makuhani, wa xibule, wa xipeje, wa xilarule, wa ntumbari, wa nhlayisi, wa mpenyisi, wa mahuntsi, wa dumazi, wa ngatsani, wa mdanisi, wa zava. Pu, choyoyo, xa bangu hi mina, xa mina i bangu.